Heia pōpō whakanui ai te rā o te mana wahine. Engari, no te rā nei whakamanahi ai te whawhai o te hunga wāhine e kotahirau 25 tau ki muri. I wātea ai te hunga nei ki te pōti, a hei tā te rīpoata a Eruera Rerekura. Ka hoki ngā mahara ki tētahi wāhine Māori i whai wāhi ki te kaupapa i arahina e Kate Sheppard i tērā wāra.
He hui hei whakanui i te mana wāhine. He hui hei whakamaumahara i ngā wāhine i whawhai ai mō te mana pōti.
Well, I think it's very significant for us as Māori women and for women generally to recognise 125 years.
Haungarā te wāhine toa a Kate Sheppard, hei tāna, kei reira tētahi tauira no te ao Māori.
Mere te tai manga kāhia, of course, who prior to this happening had opportunity within te kotahitanga to advocate for women to have the vote, and in fact what she advocated for was a step further than women within the suffrage movement, and that was essentially for women to stand for a position, which didn't happen till a bit later for Pākā women.
A ka hoki ngā mahara ki taua wāhine no te awa o Whanganui, ko Iria Karātana, te wāhine Māori tuatahi, hei mema pārimata.
We have a relationship in terms of her having been the first Aotea rep, area rep, and we have Aotea represented here today, but she was a rep on our national executive, as well as being the first Māori woman into parliament.
Ināianei koe eke ngā wahine ki ngā tūranga rau a te toa.
Kia kite i te mātotorutanga o ngā wahine, kei mua i te aroaro o ngā kaupapa maha katoa mai i te kāwana tianara, nōna te reo pōhiri kia tatū mai mātou ki tēnei kaupapa.
And here we all are, women of authority and leadership.
Mō tēnei kōhine, ahakoa he Pākehā ia, tokorua ngā wāhine e whakaawe nei i a ia.
O Zainpina Cooper i tētahi wāhine toa, ko Jacinta Ardern, au we!
Me aro koe ki te hā o hine ahuone. Eruera Rerekura, te Karere.